pinda pinda u 5a tabata 2 kunye no 4a squared plus 3a tabata 1. Si pinda pinda apu lo kapela I binomial kunye ne trinomial. Uzal kapela ngo kuba asuzu kwa zu sebenza la method kutuwa I foil method. Kenga endo kuba sine trinomial e pinda pinda ne binomial. Biza sebenza kwa sine binomial ezi mpini kupela. Into izawubangela loo nto ngoku sinyanzeleke siphindaphinde le trinomial yonke njengoba ibona kunye nale binomial njengolu hlobo 4a squared plus 3a tabata 1 kunye no 5a kunye no 4a squared plus 3a tabata 1 simphindaphinde kunye no negative 2 times negative 2 njengoba ibona phaya. Loo nto izasinika bani masibhale sizabana 5a pinda pinde kunye no 4a squared plus 3a tabata 1 with parenthesis sizabana ngokuna leyo sibini I term sabana no singayibhala plus negative plus okanye sibhala negative kuyafana so ngathi plus sifake parenthesis u negative 2 ophinda pinde kunye no 4a squared plus 3a tabata 1 tabata 1 siphindaphinde nje eza binomials kunye nala trinomial njengoba uqaphela phayana akho kwanto endiyitshintshileyo ke ngoku singakwazi ukuyenzelula le expression yethu sithi 5a uphinda phinde no 4a squared zasinika 125 times 4 ngu-20 u-a uphinda phinde no-a base ziyafana exponents zidibanisa sawuno 8 to the power 3 so no 5a uphinda phinde no 3a u 5 uphinda phinde no 3 ngu 15 a uphinda phinde no a ngu a squared sibe no 5a uzawuphinda phinde kunye no negative 1 zasinika kuphela u negative 5a senze leyo sibini engoyi term sithi plus negative 2 uphinda phinde no 4a squared izanika u negative 8a squared negative 2 uphinda phinde kunye no 3a uzanika negative 6a siyakuyogqibela item negative 2 uphinde negative 1 2 uphinda phinde negative 1 uzanika u plus 2 into esayenza ngoku sizawukhangela i-like terms ii-terms ezifanayo sizidibanise sawuqala kuqala sawukhangela 28 cubed ukhona na omnye u-a cubed term enjalo hayi ayikho sayibhala nje kumbi njalo 28 cubed sekulandelayo sikhangela u-a squared nanzi yokuqala 15 a squared esibili negative a squared ayikho ke enye basithi 15 or sithabathe u-8 izasinika u-7 no izawubangela u-15 a squared thabatha 8 a squared iyosinike u-7 a squared bona amaqanda e-15 uthabatha i-8 uzawushiyela nayi-7 sibe nenye item ngoku sikhangele u-a sino-negative 5 a kubekho no-negative 6 a term isibini u-negative 5 a thabatha negative thabatha 6 a sawufumana negative 11 a okugqibela sibe no-negative positive 2 nje kuphela simbhale njengobe njalo sifumene ke impendulo yethu siyigqibile kodwa ndizandibonisa nje ngonye inihlobo uyifumana kwale mpendulo inye elinye ihlobo umnoyenza nje iyafana nqwa kunye nale sigqibo yenza ngoku kodwa iyafana izawufana nohlobo uphindaphinda ngalo i-numbers mhlawumbi sandibonisa mbanze ndithetha ukuthini singaba no-4a squared plus 3a thabatha 1 uzawuphindaphinda no-5a thabatha 2 la binomial phana sawuthi times into endifuna uyenza ndifuna ukubhala o-a ngaphantsi kwe-a no-a squared ngaphantsi kwe-a squared nantsi ndizayibhala nelo hlobo niyibone ngaphantsi ko-3a ndizawubhala u-5a ngaphantsi ko-negative 1 ndibhale u-negative 2 yi-zeroth power ke le bubona inyuswe babekho x ngu-a inyuswe ngo-a to the power 0 le inyuswe ngo-a to the power 1 naleyo yokuqala ngunyuswe ngo a squared inyuswe ngo a squared ngo 2 then iyafana ngoku xa uphinda phinda amanani njengokho lokwenza ku maths mandinibonise ngoku south negative 2 phinda phinda negative 1 sizawufumana bani ke nalapho negative 2 phinda phinda kunye no negative 1 fana sifumane u 2 sizawubhala njengoba njalo positive 2 positive 2 akekho u-a phayana uzawuqaphela ke sibhale u-2 positive 2 u-negative 2 ophinde ophinde no-3a sizawuba no-6a negative 6a sibhale njengoba njalo negative 6a sibe nalo plus phana 2 sibegqibele negative 2 ophinde ophinde no-4a squared uzasinika 8a squared negative 8a squared sigqibile ke ngolu term yokuqala siye kwesibini sinobe no 5a sifuna umphindaphinda ne-term nganye nganye naphaya iyafana lento nalento besenza phaa ekuqaleni sawuqala u 5a uphindaphinde kunye no negative 1 sawa no negative 5a sambhala phaa ngaphansi ko negative 6a u 5 uphindaphinde 5a uphindaphinde no 3a sawa no 15a squared sambhala ngaphansi ko negative 8a squared 15a squared u 5a uphindaphindwe no 4a squared uzasinika u 20a squared 20a cubed sambhala ngapha ecaleni ke ngowakekho mnye a cubed 20a cubed sabe siye sidibanise zonke nje zi terms nje sawuqala phayana eqaleni sino 2 kuphela 2 plus 0 ngu 2 negative 6a tabata 5a u negative 11a so plus 2 phayana u negative 8a squared plus 15a squared uzasinika u negative 7a squared uzasinika u 7a squared 7a squared 20a cubed udiyaniswe no 0 zawa ngu 20a cubed ndifuna ze niqaphele ezimpendulo ziyafana nqwa leyo esezantsi iyafana nalingaphezulu.